galab jimcaad anoo jooga liido badda jaha weyn jeedalinaya check.